picnic. So lovely, so nice, so peaceful nature.
A sha ruwa. Allah sa sha ruwa.
Mama mutum zai bude picnic, waje picnic a wajen nan har da